Hello, hello, bakunzi ba Isaac TV. Niriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye ni MC Ivan Mutima w'u Burundi asuye kubagarukanira bishasha ndetse no vuga yuko ari na surprise ndetse no vuga yuko ari bimwe mu nyishu y'ibibazo mwari musandwe mufise cyangwa muri ko muribaza nabazaniye iyindi nkuru no vuga yuko ivangatiyemo n'izindi nyinshi kugira ngo mushobore gutahura ibiri ko birabera muri industry ya music cyane cyane kubo twitwa aba legend ba industry ya music. Aho rero nje kuvuga ku mustar azwi ku izina rya Sad B Satura Mabafre Marichal, umwe no vuga neza yuko ariwe ariko aravugwa cyane ko ari imboneza muri industry, ariwe no vuga neza yuko ariwe ariko aratwara ibendera ry'umuziki ndundi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ivyo rero amakuru menshi akaba yaje kuvugwa inyuma yaho Sad B Satura Mabafre ayibonekeje ariko arasinya amakontra atandukanye, ndetse amakontra no vuga neza yuko atawundi muririmbyi w'umurundi araronka ayo mahigwe yo gusinya amakontra nkayo. Umuririmbyi wacu Sad B Satura Mabafre amaze igihe kitari gito ariko arasinya. Ivyo rero bikacha binatwereka n'umuvuduko yo bafise muri industry ya music, bikatwereka neza neza yuko ariko arakora ibikorwa byinshi bitandukanye kandi byiza. Abiboneka neza yuko akanamba ka mbere ari wagaterura hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu baririmbyi. Inyuma y'ibikorwa byinshi rero biriko birategurwa, inyuma n'ibikorwa biriko biravugwa ko biri en attente bitarashobora kuja ahabona, umuririmbyi Sad B yaciye atangura kuvugwa ko amajambo menshi atandukanye. Aho ndibaza mwarabibonye cyangwa mwarabyumvi, aho bashiwe kuvuga neza yuko umuririmbyi Sad B yashoboye kwinjira mu muryango wa Illuminati cyangwa wa Freemason. Ivyo bikaba byaratembere cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, aho bavuga ati twahora tuvyumva hanze tukavyumva mu bihugu biteye imbere cyangwa mu gihugu cya Tanzania, aho bavuga Diamond Platnumz hamwe na Harmonize ko bamaze kwinjira muri uwo muryango bivanye n'iterambere ry'akataraboneka bafise mu gihugu iwabo. Atariko rero uyu munsi byashitsi iwacu kumuririmbyi Sad B Satura Mabafre ati ku muvuduko tubona afise wo gukora n'amakontra mazigi ariko arasinya, si kuvuga ko ari wafise impano wenyine kandi si kuvuga ko ari wafise ibikorwa byiza wenyine, atahubwo biboneka neza yuko yashoboye kwinjira mu muryango wa Illuminati cyangwa wa Freemason. Ndibaza ayo makuru abatari bake mwarabonye asirikira ku mbuga ngurukana bumenyi. Inyuma y'ivyo ataraca n'indwi zibintu twabonye umunyamahanga w'umuririmbyi azwi ku izina rya Otile Brown ashika hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho ryari rya mbere ashika mu gihugu cyacu bikavugwa neza kandi byanabonetse neza yuko yaraje kuri programme ya Sad B Satura Mabafre kandi sagaseseshwa rumuri. Murabona cyangwa murumva neza yuko baciye basiga banakoranye n'igikorwa, igikorwa kizosohoka itariki zitanu z'ukwezi kw'icumi na rimwe muri uno mwaka nyine. Murumva neza yuko hamaze kugera abarundi benshi rero abanyamahanga iyo ndirimbo yiwe bakaba bayiteze, bakaba biteze icyo gikorwa cya Sad B na Otile Brown ku ndirimbo izoba yagiye ahabona biswe Hug Me. Bakuzi ba Isaac TV, ibyo rero bikaba bibandanya bitera urujijo abantu bavuga ati koko Sad B ashobora kuba yarinjiye mu muryango wa Freemason. Bidatevye gatonya mwarabonye cyangwa mwarumvise inkuru isirikira ku mbuga ngurukana bumenyi ivuga yuko umuririmbyi Sad B Satura Mabafre ashobora kuba yatawe mu mvuto n'ubutungane bw'igihugu cyacu cy'u Burundi, yuko Sad B amaze gufungwa ariko azira amafaranga imiliyoni zitatu. Twebwe ntacyo twashoboye kubivuga ko kubera ko atamakuru aramvuye twari dufise, ariko uyu munsi nicyo gituma nagarutse hano kugira ngo ndabamenyeshe ukuri aho kuri bivanye n'amastati y'umuririmbyi Sad B Satura Mabafre. Inyuma yo ngaho baratubwiye neza yuko Sad B yaraye mu gasho, Sad B ariko azira amafaranga miliyoni zitatu. Ayo mafaranga akaba yayahawe n'umuririmbyi asanzwe ari mu gihugu cya Amerika azwi ku izina rya Don Bright. Ayo mafaranga rero Sad B akaba yashoboye kugira ubujyajya amasezerano bashoboye kugiranira na Don Bright, Sad B ntiyashoboye kuyashikana. Murazi neza neza yuko mu gihugu cyacu Burundi kitita kirimo abagabo, Sad B yaciye atagwa mu mvuto n'uwo muririmbyi kugira ngo ajye kwishyura ibya Cesar. Kunzi ba Isaac TV, nkuko twagirageje kubikurikirana, nkuko twagirageje gukurikiranira hafi imbuga ngurukana umenyi umustari Sad B yashoboye kwandika kuri stati wati abamenyesha makuru bose, abafanzi banje bose bifuza iterambere ryiwanje ngo nibabandange bambeshera ku mbuga ngurukana umenyi ngo jewe narafunzwe ngo ariko nagoma ndabamenyeshe neza yuko jewe ntoshobora gufungwa nayo mafaranga utumiliyoni dutatu wewe yatwise utumiliyoni bivanye ni level amaze gushikako ngo ayo mafaranga niyo mfunga nguretse yuko umuhungu n'agasho ari wabo atariko nzofungwa n'ibindi nafunzwe n'amafaranga utumiliyoni dutatu. Bakunzi ba Isaac TV, nkaba ndabamenyesha neza yuko ku rubuga rw'iyo rwa Instagram yashoboye kuvuga ati ahubwo mubandanye mumvuga cyane kugira ngo nanje ndabe ko notera imbere birushirije aho ngeze ngo ariko ngo mukina mugaramye mwubama muziki ibendera ry'umuziki ndundi ndacyariyobora abashaka kwigira ba kingi bose ndabamenyeshe neza yuko muzoziba mu minsi mikenya. Kunzi ba Isaac TV, nkuko mubimenyereye tubazaniye amakuru menshi kandi atandukanye, ibihugu bine aribyo Rwanda, Tanzania, Uburundi na Kenya bariteganye igishika cinshi indirimbo ya Sad B featuring Otile Brown ibise bashoboye guha titre itwa Hug Me izosohoka ku muri ino ndwi nyene itariki 5 z'11 muri uno mwaka turimo. Kandi rero mu bantu biteganye igishika na iyo ndirimbo na jewe nyene nkabandimo kuko turifuza turanyotewe iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi mu muziki. Kunzi ba Isaac TV rero nkuko mubimenyereye ayo namwe mu makuru novuga yuko ariko aravugwa cyane gose, ariko icyo nobabwira neza nuko mu baririmbyi b'abarundi atanumwe yicaye bose bariko barakora kandi bose nimba bafite umutima umwe wo guteza imbere igihugu cy'u Burundi wo kumanika ibendera ryacu mu bihugu bitandukanye by'isi buke buke tudoshika ku ndoto zacu kandi mwatanguye no kunabibona. Yes, kuri micro ariko na MC Ivan Mutima wa Burundi nkuko umutima utigera uhagarara uguma utera amaraso hirya no hino mu kiremwa muntu kugira ngo umuntu abandanye kubaho neza, niko nanje ntahagarika amaguru yanje amaboko yanje n'ubwonko bwanje tuguma twiruka tubaronderera amakuru mashasha kandi agezweho. Icyo ndagusaba rero ni gufyonda kuri subscribe, share na comment na like kugira ngo ibiganiro n'amakuru mashasha agume abashikako. Ciao ciao.
Ndabara mukije jeritwa as a classic. Ebane, hari television shasha yuguruwe igiye kuza irerekana ibikorwa byanjye bishasha, ariko byanjye bishasha bigira bitangira kuza biraca kuri iyo televiziyo, ariko cyari hasi. By the way, iracyafite ababone bake, ndasabye rero yuko tugenda faster mu kwezi kumwe gusa, ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi, tube tumaze kwiyandikisha kuri iyi televiziyo Furaha TV 257 tumaze tukwire gusa igihumbi. Hari ikintu ari surprise y'ibanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri Furaha TV. Cheni Isa Classic neme n'umutima wanjye wose gushikira Furaha TV 257 andi kuko nyene kuri YouTube Furaha TV fura mugiswa ruko nyene Furaha TV 257 Furaha TV 257 hama uce wiyandikisha logo cyibona ngaho wiyandikisha hajya bo entreta urasha urakura abone ibiganiro vya bajene ari umujene yitwa Karim n'abandi bari kwatishigano vyiza vyiza hajya a kumwanya kumwanya. Ebana nuko kuri kuracerwa sana rero ndasubiyemo mu nyuma ukwezi kumwe gusa gukwiriye tumaze gukwira ababone igihumbi barenga faster hari kugwa gishasha cha Isa Classic gire guza gishaga kuri Furaha TV. Cewe neme gushikira wewe rero na unkunda jewe tujye gushikira Furaha TV na Isa TV, shikira Furaha TV twese dutere imbere.